Thulaganyo ke a gago ya Omang e o itisetsweng ke nna Phemelo Beleng mo Botswana Production Studios matsatsi la gampieno re itebagantse le dilo tse dintsi thata mo Omang a ke tsa kgwebo tsa botaki tsa bojanala eng kapa eng hela ga o na le kgwebo ka taba kwano rata ra go isa ko Batswaneng gore ba itse gore o dirang o kgona jang ebile o tlhoka thuso ga kae mo Batswaneng le lehatshe ka bophara. Jaanong gompieno re na le motho e leng gore o ntagatsa batho kgotsa o ntshetsa bonte jwa motho ko nte mo gongwe nka re ka re makeup artist e leng gore gampieno mo bosegong ba ga gampieno re etetse ka kwano mme potso wantha mme ke gore Omang. So lemogang a kompolelele se se go ethileng gore a bona a makeup artist ke
ke na le passion mo makeup-o. So ke simolotse hela ke itirela mo lapeng. Back then bo 2017 ke kgona go tsena mo machining ke ithekela sengwe ke leka go itira. Then na be ke bona gore no gomo ke na le pelo ya gone let me do it. E be ke simolola ke dira yanong ke dira bo my sister mo lapeng. And ke kgona go dira le mongwe hela yo e leng gore wa bata the likes of bogaone ee mo lapeng.
Okay, so kgwetho ya gago ga o simolola e ne le eng kgotsa ise o ne le kgwetho e pega ke ra o simolola yo business gona a na ke re o na le business e leng teng ee go nnile thata ka ya o simolola
go nnile thata ka madi go reka tsone jo tse ke di tlhokang for makeup.
So how I find you?
How I find you? How
you? Okay. So business ends here. Really, below the campaign, we have Corona. I want to manage. I want to party. Yeah, no sense. Sense business. I work around here.
Total hela business ya mika go rabe ke kgona go entsetsa konte ke entsetse konte yone na go yone ya corona last year around gore the first lockdown ye le yang tsaya corona ke bona be ke simola ke no after corona I'm going to do this I'm going to do this so be ke le ka one mika ke no let me create a page on Facebook like ba te ba mo ke ba mika and then ke budget nape then advertise then from there e bo go simola go nna le manyalo nyana ona di corona so batho ba kgona go ka mpitsa ba bang ba kgona go mpitsa go nna le party nyana ke ta go ba dira.
Okay, so company ya go e bidiwa mam page ya go mo Facebook e bitswa mam
Elengos makeup eleng
Elengos go tla wa yini
na I'm from prophetic church. Okay. So Elengos se go tla wa the evidence of glory.
Oh.
Okay. E be ke re no evidence of glory
e go ntahatsa wa ya tota ke shupo ga la batho re ile mo tshwana sa mo re le bantle
so ke talenta mo dimo because na ke se ke gore nka ka e ka ya ke te ke le mo YouTube ke dilo nyana tse mo re di ampala mo makeup.
Okay, a se go mo go etseng sekolo
a se go mo go etseng sekolo
a na ke le tswepe a go a sekolo mo
ke na le keletso ya go ya sekolong.
Okay. Me ke kgwetho ke ra go lebile nno ke sa kgoneng botsipo bona le bone. Batho ba harologana, go na le batho ba e leng gore ba coffee colored, ba bangwe ba ke di-yellowbone yakarete re bui ba bangwe ba ntse yang. O haroganang o ka le yang gore nyame o tshwanelwa ke gore a ba ntse yang.
Jo tse di foundation ing tsone tsa makeup di a harologane go na le go di number ga pe mo teng go na le maina o mo ithela go kubirwa go karamela bo eng mo bana so o tsontse gore wena o le motho o itse gore motho lo mo se go rara mo ke go ne mo ileng gore ke a go mo dirisetsa and even le before ke ka go dira ke a go nikeletsa pele ke bona gore
After this situation here in COVID-19, I ka reba kana ya go tas me ke lo a go go bere ka mo go eng sente sente o ite ba gantse le boma
na me ke lo a me ke go bula e boutique e be tseng ya le tsone di makeup mo teng ke re ke setting makeup
okay mintirele o o
tirele my own brand gape yeah ya ga ke ke my role model this other girl woman wa go Nora is the woman that I look up to
so the reason to that makeup oh okay so gongwe ga nka go botsa go na le gore o ka tshwara mo manyalong o ka tshwara mo di-partying go na le like productions e tshwana le Black Tswana productions le bone ba kgona tota ba tlhoka batho ba tshwana le wena so wa o tsena ya mo bathong after this gore o communicate le bone o nyala le bone kgotsa o mingile le bone gore ba go itse
hela yaka ke setse ke buile I have a page mo Facebook so ke le rotetsa gore le like le share it's Elengos makeup and limo and I have contact Orange 7441 9030 it's Orange and also you can WhatsApp me
kaya ni number so tsone okay motswala wetse go gae thulaganyo ntse ke a gago ye monate ya oma e itebagantseng ka botswerere ba ga mmeleng go gang ka kwano a makeup artist e le gore o tholaga jalo mo shoshong a kere ke ebile se o tholaga mo shoshong so o tlhoka support ya rona ko gae a re mo supporteng a re ba tsoseng bana ba rona mo Botswana le rona re tsoge re na e dikgantshwane ko mahatsheng ba itsege jalo bogolodi le bone ba a bitse company ya gore e bone thagalela ko e le ene a makeup and the artist tsa di-movie di-artist for performance jaanong le go kona gona go heloloka le rampa tswana ko lapeng gore ba go support-e ka nna
ene okaeaboheloobatsona kere lona gape lona ba ba mosešong ke ra gore ke ngwana a lona ke ka simolola ka lona gore ke te ke kgone go tswela ko nne so le ka nthotoetsa e re lena le ditiro then call me ke tla leha di-price if there is negotiation ta negotiata le lona since na ke batla gore kgwebo me ye ko godimo and also le go kwala boherlotho banana ke gore no bona mo botshelong kry a re direng se e leng gore ke se e leng gore o na le pelo ya sone gore o ka se dira gore ka moso o kgone go itshetsa
so ako o lebelelen ngwa di-camera tsa rona a bo o bolelela bang kwa nte kwa ba e leng gore ba na le keletso ya gore ba ka thusa motho o tshwana le wena o na le go iteka gore ba go thuse jang ba go bone kae ebile ga e le gore go na le ko o bonang teng o bue gore ke kae gore bate ba ikgonaganye le wena
okay nna
go tswara ko
gae
ke
kopa thuso ya goreng le nthotoetse le teko go nna ga le na le mediro le mpitse ke kgone go le makeup ke le diremonte and also ke nna hela gone mo shoshong mo le ka nna le ntshwara ka mogala gore taonkirelese ke data ga gona le le mathata
so
ebile le hela se e leng gore tota ke a se tlhoka hela now ga e le gore o ka kgona go nthusa ka madi hela gore ke kgone go reka those lights tsa di-makeup ke ka leboga
so ha monana iteka ke gore e le mo supporteke gore ka mosoro se ka re tswane mma dipupu
rere
o setšha batho tsietsa batho ka lebaka la goreng ha a kgone go fitlhelela sa se batake ga o setse o na le tema ke tsaya gore ba tla go bona ba tla go supporta ba tla go thusa ba go thusang teng so thulaganyo e re ireletse batho ba tshwana le lona gore ba ite ko bathong ba ba bone ba ba rotoetse ebile ba ba itumelele re go itumetse mme le mogang
gore
modimo a go soga ga tso tswelle re ba to go bona go dile le rona rena leina mo kgolong ya gagwe
ke tsile go gola ke motho e le gore ke dumela thata mo modimong ke tse gore modimo o tla nthusa onde a obisa moe
okay thulaganyo ke ya gago re helela go neha le mme le mogang jaaka setsa obile tse di botlhokwa mohireng the batho wa iteka mo rotoetseng sapote nngwe le nngwe hela le go moleletsa morare ke rata tiro ya gago tswelela baakanya gale o thabollegale ke sengwe ke yone support sapote a sa madi hela botsadi a re thuse ngwana ka rona mo bosegong ba gampieno ka re sala sente le raleng sente modimo dimo.